Abusua mama wa kwaba emba Ghana TV 1 eso ensema echegwo ena medi bi ebrewo ne ne de medi ebrewo no enye enije ensema we hostem ena medi enam na sofo ba ko a o my Ghana emu eba nsunsun sori a enim no e wo social media o hye nkoma kese e ka ensem e de efa o my Ghana ehun ebi kro be kan ye e de fa ye mampani na nado danko ekufu ado ehun ani NPP amanyoku no be kan sem bi e de fa mo ehu so fo ya me kana semi ani Odifuor Kwabena Tawia awoda Church of Rabbi ano na asam ayate ene se papa yi edai a wansore papa yi etwe nani ahweban chese papa yi ato na nanom ewo ensiedo ayeno eya weho sem ayensa aka ewo ifiduem hanom na enchiremu a eba etwe se eye syndicash e de etu jose beye mreka kreni ene chese Odifuor yi no hu do na wo mu edini kopie mu ewo ayaw sabia nanso necessary doctors ewo honom wo mu ebo mu modin bia senka obetumi enya nkwa nanso ewo krade a enkwa ntumi ngienti no papa yi ntumi enya enkwa ema ene ya mene wo ekesei Odifuor Kwabena Tawia sunsum sori ni ba kwa yenim no my Ghana mu social media ne yehu ne pa awoda Church of Rabbi anono ene papa yi ato na nanom ewo ensia do na me paacho me yenko ni yenko hwe abra na papa yi etiasie enkom shaka si o hwe ye e de fa o me yi hu de o hwe ye de fa ye mampeni na na do dan kweku fu adu ene ensem bia na ekoso e wo na sori yenko hwe bi
24 wo mami once di obi afa fo frɛ me misa me sɛ kwasi ampani wo te sɛ mi yesa djuma we ma djoma hama koma okomo neme djuma mi yema npp fano mi yema djoma hama koma okomo neme aden ana president wa frɛ me ama mi djuma na ma ya djuma nyina ma na ntimi mfa fon kura mfrɛ me mi frɛ no onfa mi frɛ na onfa obi wo inifie ho e frɛ na Isaac ma frɛ no onfa sa nanka wawu a owuo yi a eba no nka me mfa ntudwa ka me ne no ina be kwa kwotena se san se me hu hia ne dia wo frɛ me ekɔ Jubilee House ma ya adwuma ne nyina ma na wie na mo me me frɛ na wo mfa nti MPP fo nyina me akyemfo onsɔre na omunya adwuma ne fim da be ten wo tsina ekɔ da kusi wo da se wo ma pɛ papa ne to bra papa ni bewu na nado bewu na opposition fo bewu ni na nado wu pa opposition fo bewu ni e da se na afa ya na na wo so sa asie biem na oman ni ntie atwuma amagya ma na nado o ma chechere no aye MPP fo ene di kan and I caught a chimney. I saw no position for so to us. What did I make? It's MPP for the decline. You're too up and you're not going to require a quarter chimney. Auntie, me true challenge, I'm not the whole MPP. I'm on Conum Kubisa. Me, Sammy, me dear true and Yamin Kumi, the man I watch it. It's MPP for. A queer descending answer in that Muslim for a woman, a confu woman, a him for a woman, politicians are one sorry. Uncle Bisha. Baby, I'm a question in Papa Way. Nemo, I come with Wuno. Nana don't frame me, mammy, good money that to Monco Madim. My yemen, sir, we in the paponif. Now, soon, soon, Yuma, Monsieur Babia, your bubble dining in Anno. Mama can cry 40 billion. Every ritual back up here 40 billion. Times are saying. Nana, wa mama wants to do that. Wa family have mama good money da. Nti wo wo na tell your name no na tamfo na suma ma no. Wo hun se nti na papa bi nam se enche papa we wo bewu. enche papa we bewu he eye sunsun asem na me ka kire no npp for sorry na me kire me ka kire mo na mo behu wo behu npp for mo behu eye secret sunsun hinta so na me ka kire mo na de o pano omra in to challenge ade abone be na me ye ya wode me aye ba no afre me akansem nyina chana me aye adwuma nyina ma na me papa ntumi mfre fon emisam so sei me frɛ ne so awamfa ofi se wawie na na do adwene se wawie montwen na mohwɛ nti owue mu nkɔ na mkɔ sesa obi a oyɛ mpipini bia nkɔ abisa etin amabobɔ so nyina no montie me etin amabobɔ so ba bia baby, I'm a question. Papa, you are not call you. You know, no. Empty before come. Nana, do I come here, mommy? When she did that? Me crying. Empty before you know. Sorry, sister. It didn't. Anything I made it didn't. Baby, I'm a question. No, no, you know, I made it didn't. You know, too bad. I'm on call. No, be on call. Be sad. Name on the old name. Who I would name or Ghana? No, would name. Don't put me in pony. Tim, my tongue. But then from a boat, dear. Oh, me from a coma woo. Oh, could you have you so a woo? What did dear woo? Oh, not just as you were so a woo. Oh, bunya me dear woo. What doubt get us so a woo? But some of poor mini master, my mammy. So soon I walk down a hanging any master, mammy, said me, me mean truck. I drew my magiano. Abi amako sane papa no afri no ene na me kan kire mo central for ne ti sana na do ni na mpp fu ni no di mo agro me ku kwa yam do me fa so ene ye ni breda nti di aka no aka san na se nti mpp fu na anko no mo sane no na wo wo dan ani mo na na kina yade na ba ka me next week. Na my friends and drop for ne. Na mo hwa ade. Sha me yakwase a 2016 e ka me boye nyina no. Mu di matam kan ho. Ana ma san frɛ me di adwuma ma me besi ne. President ntimi frɛ me mi sa me ba good morning. Nti asɛm ada ho no. Na me kyerɛ. Owuo hu asɛm no so me ka kyerɛ no. Sɛ president o ma sisi owuo di ama wo. Wo sɛ wo di ma no yɛ sɛ obɛ sɔre so. Wan sore so nanu ami wie madwuma nyina me se abosom ama bobo din ni nyina no abosom we nyina na opposition fo ni ono anen krofo a ono ti aban no o makwate chire no enu ti na enipa bi wo ho a na ese nka nananu o mu ye adwuma o mu di aduro da chichire wom enti papa ni yura free wom nanadu yura free wom. Dr. Mwakutu for Wahi, Mumisa Nana said, Dr. Mwakutu for Wahiva. Yabatu about 2016. Na Amwakutu for your dear manana. And then you two are banning your only a draw attitude, attitude on any term. You were lawyer be 2008, 2012, assembly bar, court on Mo, and Amoya, on it lawyer bayer. Anderson Wayne, Mumisa Nana, mammy, but that's it. The whole assembly. Umisa na na wa sebe se Anderson wa yinfa. Maka, me, mi yesun sumu ni pa, maka sa sebe we, monje. Mo wa kwa chifu fura mu umisa. Asamra me de ma ono wo ye bayfo ana wo ye de ani wo ye de ani dabi wo ye de ani wo ye sanchro ni nche me de asam fa so wo ye bayfo ana ade na me de asam fa so sa fa koma president na wo pese obisa me sansam we asamra me de fa so ye chiri ana tie me my friend Nana Addo, meaning no my friend Sabrata 1 month to one fa. Obi tini fie ho ye friend Isaac my friend 1 month to one fa. Enti na me di asam na ma mo say onti. I say what am I say? Me nyimi yo. Me ye di fu me nyimi ye. Nemo Nana Addo hia me no, o soma nkrofo me am be friend me kodjubri house. Me hia no a, samo baba my friend there. On fa mi phone. Sana mo politicians at here. Na adwene nyina ne se ne ho ato no. Se mo ayi adwuma na wie. Mo hwe nkuru a makosai tatumi ni nyina. MPP phone ne di kan cheche. Puma tumade aduane kro ntumi mami ni. Me kwa achem 2 years ni. Mi ana me de me ka kon na so de ho achem. Se de ebeba ni. Ma chem fo ahemfo me koto wo ba ahema. Ewa achem kuro no so kibi na me koto nana enso wa achem kuro no so me kotena kuro no so enenson de yan paibo se ne ba ya nana du wonu munnim se achem ma in wansi me paibo na se ana wa ohema ne so wansi obi a wotimi bu a me monko mon sentrofo nyina monko kibi na monko bisa obi a otimi gina machi bua me ma me wie mpaibo ne nyina aye ba mo hene achemu ba mo hene mpaibo na me beya me bewie no na onabo atachi abeto me au adan na man kan kira yen na atachi ama me $500 atachi ama me $500 e wo achemu paibo na empanifo ne bewu ni nyina empa ba me ko di 3 days no akyemfo ahemfo no obi amua me to me na me ya me empa ebo me nyontofo me members me do ko nyina no akyemfo obi na nate ho ohema ate ho obi ate ho me ka kire wom akyemfo ye wicked ntimi dia hinia no be ko asante nen ka hinia no ye kwasi ndom dia but onye serious itemi de be matra matin me na me ka kire mo no fe me ye serious mo fe me yi Ghana for mo fe me yi na ne de me gina me biye ma no sam ka sa ye kwa na mo be hu die be si ajuma ma ya ma chemfo me ya ma santefo anka nya ma brabo ni Nana Addo ntimi misa me ka abesaye si teacher mante 3 years ni minti abo obi ntimi misa me hwe atemfo na ni tua eye ya manu me ho se me ye adwuma ma Nana Addo wadi ade awie ma ye adwuma na awie ma dane niamma nka ye diana nka Nana Addo mo Nana Addo ho ban achemfo sori na wo wu ne de na nim no aso ano de ye mintimi nya ho hwe asembi wa akire ba bia me kokko sesa abosom ne nyina ma ano no wa bobo so san bobo so biem na gana fonti ne ya adwuma me maye Nana Addo wonnim ho hwe atemfo wonnim ho hwe omuwansi di nim bobo so ada ma mmoka kra 1 billion ye kansunsun nyuma ye di acha okra ye 1 billion enti Ghana fo panifo a oman ni sika yesa no me ka kira mo ne omuma etie me nyina nsa Ghana sika ena omo di gi nro na enro bo ye din na sunsun bo ye din enti se me sesa na na do omo akwa akwa tekyere no ada ho no MPP fo ena di kan won mo na omo sesa no mere senior post no a won mo ebu a Nana Addo amu akutufo anom ɛne enipa ade wo musika ebu aya aka nana do din ko no mo befa ho no wo di nduro ɛna tikire wo am nti wo magie wo am nti nana do kofa another person ɛna odu wo kosisi ye na wo mo edu wo sika bo aye no ɛne masu kase da mpp mo sisi ya nti nana do pa ɛna na kyena wo hwehwe wo magire kwan asama da ho no sambra biem ɛhɔ nyinaa yɛkɔkyekyere nana ade wo nipa baako pɛ na mpp nipa biara a ɛdin wei a yɛabobɔ so no woantimi ankom ahuru sɛ me dea meka no makɔsane na wobia wa no wɔ radio so anaasɛ ka biribi a nyame nkum obiara a woankom anko bi sɛ ahunu asɛm a meka nti na mede din ne nyinaa bɛdi dwa no nti obia a ɔyɛ mpp ne biara no ntoro challenge ma me ɔmonkɔ abisa na ɔmohunu baabi a makɔsane papa no owuo yi ɛna ɛda anim sese a ba owuo no so no mene ne kɔhyia ɛka ɛ wɔse wɔbɛsɔre akyere na mefa adwuma no nyinaa so hunu sɛ me papa no ansɔre nti obɛwu anim anim yi ansa na yɛato aba nti akyɛmfoɔ ne mppfoɔ a mopɛ no monsɔre mayi mensa firi mu mu bo matri mo din 2016 aduma me gege nyina mu sɛ ku ma nim asɛ kan be din matam ana ma sa fɛ me dubri hasu twice di aduma na ma me mayi aduma ne be si me me papa president ntimi fɛ me sɛ good morning kwabena te yɛ dia na wudi mayi sɛ aduma we nyina ntimi na me de ba bia me call ye ko sane ne nyina no me di atu ga no MPP fu enim aduro so enim tumi no omko bisa sasa me sabemboa no mo kona me boa nyame o ma me na wati mfiri gana hana me ngu mi to nyame o mo kona mo hu sa me ni di ntro nyame ma me na wati o gana hana me ngu na so onko hu sa me ma yesa adwuma we ya o mo misa sika ko a me di tia me papa no ho ka nti aka ne nkwankwa asane yato aba no nti omko ye ho adwuma ya me kire obi a